Bopani matota we izinkomo zoko
izinkomo zoko
Sure. Yabona nje njengoba selifikile usuku ngiyabona ukuthi sesiyaphuma endlini. Iintombi zasekhaya ziyacula, ziyangikhipha, sesingihambisa ziyongifaka etendeni. Kumnandi nje, like it's just, you know, nice vibes. At the same time, it's sort of a bittersweet moment because you're realizing that with each step ukuthi uyahamba la. Yabona?
Angeka washumela kunuma Angeka tepa Angeka tepa kunuma Awunduze ngojeni ubale
Umembeso isignificance yawo ukuthi umkhwenyana noma umakoti usuke ezohlonipha kuloyo muzi usuke ezothi sengiyingane yenu ngizoninakekela thathani lana nimbathe ningagodoli sengikhona noma nje you know ugogo umegodola noma umkhulu noma uanti umethatha ingubo yakhe embathe asho athi hey cha le ngubo ngayithola kumakoti noma le ngubo ngayithola kumkhwenyana Bafikile ke abantu bakwaZulu basibonisa ukuthi hayi kwaZulu sishaya kanje yabona ha hayi ke bafika ke abakwaXhosa ke ha ikhokho zami lezi abaqhenzi laba
Ojalo mkatesi onkulu ngokunjukunjukuyaselwane obamkhulu ujuju bamkhulu umpheke bamkhulu badle
sebahambile ke abakhwenyana ke manje sesiyalungiselela ukuthi ngathi sesishona khona emlazi senza le process leyo ukuthi ngiyakhishwa ke manje ekhaya officially abantu abadala bayabikela ukuthi hayi ingane yenu sesiyayihambisa emzini hambani nayo bogogo yeah
sizokwenza umsebenzi womzukulwana wakho tata umboniso nosisinobantu uyatshatsha lo mntana utshatshela koshoba ngapha e-KZN eNatal sikhokeleni ke kulo msebenzi bantu badala belikhaya sikhokeleni nakuyo indlela yonke eyofika kusasa eNatal sicela sihambe kakuhle nisikhaphe bantu badala sifike seningaphambili benikhona kakade kuwo wonke lo msebenzi kabe sokuqala siyacela nangalo mzuzu ibe khona siyabulela ngoba iqhosi bele siyabulela
bophani madoda we izinkomo zoko
izinkomo zoko